Bajita makula quality chapati. Wewe itage chikomande chiwoma. Wetaga Rolex homa. Wetaga pizza makula quality chapati. Pawa singa ku mende Makiso district. Saja huyu abolebuli bubi. Chokola bi chapati obulunji bweliko. Ekwego mbeso kiria. Yakudeyo.